ọ̀ràn lẹ́sẹ̀ abẹ́mukà ń ṣe àbíá ọkọ̀ àtúwúlò nso wọ́gi bí anamu ọ̀nà mọ́ wà nàmú ní ilẹ̀ egwu a kà ànyị jì ànyá nwọ́kọ̀ obì ọcha ya kà ànyị jì ànyá nwáànyị obì ọcha na ànyị nọ dị n'ụbọchị ànyị na-ekwu sị nwoke na nwaanyị dị mma gbalie egwu a maka na egwu a bụ egwu udo egwu a bụ egwu agamniru egwu a bụ egwu obi aṅụlị ànyị na-ekwu sị n'ihe a na-eme ka eji malie ha ọ bụ egwu ka eji malie mụ maka na egwu a ka anyị ji gwazie mmụọ igbo bụ esi na-akụ amaka mma n'ikolobịa maka na ihe mere n'ikolobịa ka eji ehu ya na nka anyị bee na-ekwu si na-adịlị nwoke mma onye adịlị nwaanyị mma na abịa n'ọdụ ụbọchị anyị na-ekwu si na ije bụ nwayọ 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 ije sa ije sa ije sa egwe
akwa maka mma n'ikolobịa akwa maka mma n'ikolobịa akwa maka mma n'ikolobịa akwa maka mma n'ikolobịa
bayi nyabu egwu ndị ije obodo egwu ndị ikwu ọmụ igbo akwa ọmaka mma n'ikolobịa kiligo nyabu ibe ndị ije obodo arụsị ego mbọ mana gbanuo nyabu nyabu egwu mara ime wewewewe ijela mmanwụ n'eze mmaka lunu arụnaze mmaka lunu mụ na-eti egwu mụ nabu nnabu egwu mmanụ m chiwo oke menu bịa nabu egwu ndị gwa mmụ igbo akwa ọmaka mma n'ikolobịa nabu ibe ndị bi egwu n'eze mmụ igbo nnọnụ mụ o nwere ibe ndị bịanuo onye nna na mụ ugenelie maka na iwanyị ji kwuo si na akwa ọmaka mma n'ikolobịa nabu ibe nna gwa ndị igbo ijela mmanwụ maka na ọ bụ onye akpatala ego nwere gị enwe lụta ụlọ ọkwa ndị bụ na mmadụ nwere ego na mmadụ kpatala ego nenu ụwa nwere gị enwe nụta nwaanyị nwee mụta nwa ọkwa ndị bụ na mmadụ nwere ego na mmadụ kpatala ego nenu ụwa nwere gị ogote moto ọkwa ndị bụ na mmadụ enwego ego ibe ndị gwa mmụ igbo ibe ọgwụ na mmadụ na-eme n'elu ụwa ijela mmụ ọ bụ na ego bịa gị n'aka n'elu ụwa ma mbọ n'elu ụwa inwelie enwe m ibe afụrụ n'anya ijela mmụ maka na ọ bụ ife mmadụ mere afụrụ n'anya ọkwa ndị bụ na mmadụ enwego ego mmadụ ejiri ọnụ ekwu na anya nwere ego iji ọnụ akọlụ mụ mmadụ n'inwere ego oyibo mana nga lụtara ụlọ ijela mmanwụ nyaka na-akpọ ịnya isi esi n'inwere ego oyibe mana nga egoro moto nyaka na-akpọ ịnya isi ijela mmanwụ isi n'inwere ego oyibe mana nga nụrụ nwaanyị dịka na-akpọ ịnya isi mgbe obodo mụ Nabi vende kwa mbimbo Omu na chibu ya gago hivonu wa Wili ambe hivavulu na ye Ijalamu Nobu nyavu na wake wakego Wobu ifa madu mbedi afulanya Namu na wake wakego Nu wango Nabi vende kwa mbimbo Akwa maka mani kolovia Ijalamu Ali mebali woke na wanya baratata Oya dili woke mbe Ijalamu Oya dili wanya mwa Mandirono madironezi Ijalamu Awondi katinye lego ibo Pangwelinga bego wana bwelingo Yame sene nuwa Osinopu madu melie Manu wabwe nuchie Oya wucho mwege Makanopu repatego visi Mwe mwezi uche Eje jidetego Mwemwelego Mweme ipafulanya Kaya juwane liegeli sina chata kwa nke juwa mea Iye juwa mea mpa Nabi fenda kwa dimbo Yene liegeli nenuwa Na chata kuno Na chata kuno ifenda kwa mwibo Makana madu jion ya weli tuore milion Mana papia moro na village Ijalamu Nabi vende kwa mwibo Yau mwanya butika Nabu luna taluno Wawaza wobodo Waza wawa nanane ya nobodo Nabi vende kwa mwibo Akwa makama ni Colombia Iwe mele kolobia keje huya nanka Na jeni
Akwa maka mani kolobia
Ijala mnumu
Akwa maka mani kolobia
Nabi vendi vyanwe
Akwa maka mani kolobia
Panya nana muke nene
Akwa maka mani kolobia
Akwa maka mani kolobia
Akwa maka mani kolobia
Nabi vendi vyegu
Akwa maka mani kolobia
Aza na muke nene
Akwa maka mani kolobia
Ijala mnumu
Akwa
maka mani kolobia Yabi
vendi
jalwe Akwa maka mani kolobia Kili yego maka lunduwe
Akwa maka mani kolobia
Ijala mungu
Akwa maka mani kolobia
Akwa maka mani kolobia
Akwa maka mani kolobia
Aino kaino Wabala mwati malaza ni Colombia Jambu wanya ndibye Wanya nana muke nele Na wika kwa chika Wati malaza ni Colombia Naza nana muke nele Wika kwa chika Nyaka ndibye Oke mwana ntaja Akuna talena mwata Oke mwana ntaja Wachimeleze ni Colombia Azana mugenelia Ika kochika Onye achaluno ntaja Odogu Odogu na achaluno Achaluno ntaja Ika kochika Akuna telena mwata Come with you, Colombia. What's your balance? Colombia. Colombia, Wamalago, Colombia. What do I know? Walomu. But someone that I live with. Oh, no, ma, did you go? As an Amukanelia. Now, all your more dollar. Dalan said, you don't go. Colombia. Onye aza na mukenelia Dosta Genge Wati malaza na mwa Dosta Genge Bitcoin Exchange Wati malaza ni Colombia Oficha Bitcoin Don't call on your name. What a long judge. What a good lap on a word. On your name, Mukanelia. No, no, Mercury. What can one of a lap on you, Colombia? No good at that. Jack, I'm with you. No, What you belez and you call up ya? Well, you're gonna go. As you call up ya, no one has one has an amukanelli. Namu dollars, Jaja. What do you want? Udo Guinea dollar. As a man, you call up ya, one yan amukanelli. Bitcoin exchange, and you can eat. Never done on Taja. What do you want? What you balas and in Colombia? Never would you be a good one? You're not a Mukaneli. What I'm Taja Simukana is in here, Ochia. Now make him a good dancer. Medibo food dancer o Colombia wanya nana mukeneli obala tule biba medibo food dancer obala tule o kan wala mbede mbede mule ribi alwo wanya nana mukeneli wo mu dalon tede nasi mukenunu wo bala ku na nwa Wanya nana mukeneli, talante jo makane imune chilegu yalwo. Yezi Colombia, idala mwong. Omo talante jo, asimu kene ziwanya, ya weziwanya wake. Ifa yu kake. As an Amukanelia, if I got for what's all that? One more, what can one and Taja? If I you got for Bianwa, what's all that? One more, what Colombia, when you're not Amukaneli, what would I like Taja? That's a Mukanun, a quite a mount, Ijala mount, Colombia. Oya wala go go ganwa Namu dalo taja Colombia asa na mukeneli Odu modu wati bela zena nwa kanet lego One year stage anya keneli Oya za bianwo dalo wanu Oga la weliwa Jaja Kana Udalan Jaja Gese Mokana Elja Dagwaya Damu Gwachu Ugwachu Ikake Azana Mukenelia Ugwachu Ikako Damu Gwati Baby Damu Adani Ugwachu Azawaya Vialwa Funny Baby Makale Bunny baby, make it give you up. Bunny baby, make it away. One would not want that. That's a mukalun, the white among Idalamu. A rather number of women, the Guacalaka Chimu, as an amukanella. One would not want that, or Samukana, yes, in here. Nabu afomulo mumu abomulo dalobi aluo ezi na wa kale yewewe nabu opa opa kwikake ezana mukenelia opa kwikako wanwego ezi na makanu abala kibi aluo Papa, we got one good Abala Kibia. I don't want that. We never look alone. The Lord, the Jamaica, the Kilio, the Jamaica, the Kibia. I don't see a good one. Now, one more. I don't know. I don't know. Now, I am the minimum. I don't even have a better. I see a Kuba Kubian war. We let you Kubian war. Why am I one war? I don't even have a more. Now, I'm a canoe. You're quite a man. You love work, 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 work. You tell a monia. I can tell a woman. You tell a woman about an hour. The journey. Azana Mukenelia, Aqua Macamani Colombia, 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 Aqua Macamani One well of Mount Wabalaku in Colombia, Odumog, Oliago Nukego, or Simukan and the Francia, Oya Machuca, in Chokuva, Don Tickness, or Noguna Latina, Avon Desert, Giz, Nesia, Jake and Chokuva. Don't think that. One or Dugo. Akuban Daza. Waka Wanetia. Jacobia. Wabalako Namwa. Odumog. As in Colombia. Ijalamon. Jacantehua. Arrest in Yokozu. Arrest in Yokozu. Yanwa. Jacoban Nam. Wabalaku ni Colombia. Alusia Guaramuna, why ye were as an amukaneli, I rest in your cousin. Jacob in Jehuba. What would Allah? What would Allah tell you? Is a lamon Jacob in Jehuba. Why is an amukanelia? CEO Dikinas Global Sabi Wanyana Namu Geneli CEO Dikinas Global Exchange Chika Chekube Onwazakuya Odumodu Dikinas Traveler and Top Nigeria Limited Wanyana Namu Geneli Arasin Dokozo Wabala Kuna Mwa Chika Madu Kana Tilegu Colombia, why you know who we are check? Oh, well, you want to have a look at you. Why you're not a Mukaneli? It's a long month. Oh, what a long. Now, what a long time. That's the Mukaneli. A quiet amount. Take out your hoover. A resin dog. Oh, the more. Wabba lako na mwa kaneti legu yalu wabba waya melegu ikola bia mwene zulu konde mbe na mwoy mwene zulu konde mbe wewe chika madu okele huo chiko doku wego yalu arasi ndio kuzo mwona kwego yalu walie gonu kego wabba lako na mwa kaneti legu wabu da lontaja That's the Mukanei, the white Amamu. It's a long month. What a lot that there is a Mukana, a Adeka, a Winyel, a Winyel in Uke. Why are Nana Mukanelia, a Adikom Winyel? Udogunuke, a Yakene. Why in Atibo, Yanwe? Waka wan Istanbul toke Wanyaza na mukenelia Radi komu yelnuke Waka wan Istanbul toke Ijala mwau Makarande toki nelie geli Bila go madu kezi jopo dewe Wanyana na mukenelia Ijele hulonu Wafu da lontaja Okolobia Nasi mukanunu Egwa ida mamma Ijala mamma Taidia kende Uchano rahua Wanya nana mukenelia Uchano rahua Na wazo Wazo mwachu uzo Waka wani ifitenteje Odumoku Wanyana na mukenelia, uchana rakwe. Na wose, wose mbachu uzo. Waka wani vidanteja. Odumoku, wanyana na mukenelia. Mbia wende malako nye Colombia. Ikilige, de malako na mwa, ineti lebu. Wamu da lanteja, na wala mbia. Semoja bia lebu. Igwe senji yanwe Namwe wewe Owa Dala mu geneli Dala kwa bai bai yamelegu Arro ibina gumu mau Oye wangu liego Dala wanemu Yezi kolobia Wanyana namu geneli O kolobia gumu mau Eza namu geneli Udala ntaje Waliego nukego Amo na tisi aku wana to dalo. Yewe mu meji ni kambe wewe. Yewe mu moto kamba wa arubina kumu. Igwe sendo dogu ego no. Oke wana ntaja. Colombia Colombia kwe liego. Namu wewe ijalamu. Aja kane. Dobo pans Dobo dogu na ndia Dobo pans wanyo kudu Aza na muke nelia Waka wala ntaja bongo Ijala mau Jemal milionia ampaya Anyeke nunu Dobo pans ubyanwe Dobo pans ubyanwe Dobo pans ubyanwe alusia go go yabo manwe gwe 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 tama ma kalulu tuwa tama ma kalulu belu ayele mawo gwe 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 waka wa dele dia buta gwe buta aro bina go mu je go mo wa na po yo aro bina go bia dogo pa si bia lo na wa ya le mi le baba telu je go mo ba mo mo gwe gwe go aro dogo pa si Colombia, no work, Caligo. Mount, no, 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 oda lo bi aluwa nemu oda lo dogwai ikolo bi da lo jaja mo nwe godo da lo maduwa keke tilegwewe da lo nebe egun malemu oja bi azia onya na na mu kenele kai je kede ugo chuwa kapo Godastin na garagana Odoguna newi Ugo chuo kapo Ugo Dustin Okolobia wakanwana garagana Odoguna newi Onyana na mugenelia Ugo Dustin Wabala kuna mwa Okolobia kebwe mewe Wakanwana newi Ugo Dustin Dabuna karagana Dabuego ina zakuya ngwala Igiligo abu da lantaje Mau nasimu kalunu Namwo orona wala mumbia Ikolobia asimu je tielegu Odumodu ega maka mani Ikolobia Namu yabwe ibedi kalegu Igiligo akwala rereze muibo dalo Asiona muna babambo Nam oya bambo ya patere Igiliga na boy woje pomu Nam asimu je apiali egu Anamo dala zakawe Ona tikalo wazagabala Takoy simu apiali egu Igiliga ega maka mani kolobiego Onya nana mugenelia odalo ntaje The Colombia de Avo. The Jenny. I
want Madame Mani Colombia.
As an Amukanelia.
I want Madame Mani Colombia.
Uda Lantaja.
I want Madame Mani Colombia.
And as an Amukanelia.
I want Madame Mani Colombia.
Like a Wamba Lapu in Colombia.
I want Madame Mani Colombia.
And as an Amukanelia.
I want Madame Mani Colombia.
Uda Lantaja.
I want Madame Mani Colombia.
And an Amukolia.
I want Madame Mani Colombia.
Why you as an amukenelia? Da mawe namwe idala kaije bobudo idala mau bakana warande madna jutino so tuma simgarwe bi idala bom mau mwana agbazar na zendigo mau obuna pula pune woro mbenuku mwana obu made yaka moje gwa mwibo babu mbenuku mbenuku bu mawe Idala mau, kakak mau pun benuh, kakak mau tidak bupe. Dede ni, udah lo makalai, digilir, udah lo tejo do gue gego, udah lo tejo do gue gego. Idala kai jebo budu, ayam aci kau siya, jiko siya awunyele. Emi of peace alekene Idala mon Yesolu amalozo na Westland Jigozie onwenye Yesolu amalozo na Westland Okolobia wanya na na mukenelia Jigozie onwenye Yesolu amalozo Okolobia, na Westland. Odumodu, wanyana na mukenelia. Wamu udalo nteje. Nasi mukenunu. Udalo nteje. Nasi mukenunu. Udalo nteje. Nasi mukenunu. Mele wati meleze na mwewewe ndalo na mukeneli ogala nweli oro nya kwalo mumbia se mu japia le ega maka mani kolobia ndalo nwanne mu eze na mukeneli maka na nabo ndalo ntaje odogu ataka ho ana masiri nanu tukalo wa wazazi belewewe eze na mukeneli okolobia go Bakane kola biego ane akwaroto Dalo makelei Aza na mukenelia Bakana abu na nwari wego biale ka oba no wa Eke abu mado bula pati na bebe sino ka nyata tu ego na mili de go ne sisi na bia Bakana bi ne sia na no wa Ifu se nwaki malulu five story Malu for story. As an amukanelia, you were well, what get you here? Well, that's a while back when I'm well, well, well. That's a market, eh? Well, that's a little bit of a mom. Yes, you Colombia. What can one and that? Well, that's a grandma, where you belong, mom. That's a grandma, where you belong, well. Ijala mmon e kolobia de amu makona ya me kolobia ye nwelo nyegu dala na mu obalia waka mmon dala maru ke di jogodo ijala kai de bobodo makana egu aka ina etilo ogala egu aka ina etiwulu e na nwere go egu abe egu na talichi namu Namu nama kwa bekwa natali chiewe Ijala kaije wopudu Oja nabianwa mune tiegu Wabu nalonte te akandi hivyegu Ijala kaije wopudu Nalonte te makelei
Akwa makamani kolobia
Yesi kolobia
Akwa makamani kolobia
Wabalako na mwebebe
Akwa makamani kolobia
Ijala kaije wopudu
Akwa makamani
Wabu na lontaja
Akwa maka mani kolobia
Waba lako na mwe
Akwa maka mani kolobia
Eza na mukenelia
Akwa maka mani kolobia
Akwa natali na mwadeko
Akwa maka mani kolobia
Nyabu na lontaja
Akwa maka mani kolobia
Akwa natali na mwata
Akwa maka mani kolobia
Nuku wa inga na mukeneli
Akwa maka mani kolobia
Waka waba lako na mwe
Akwa maka mani kolobia
Aina na ya wagonu
Akwa maka mani kolobia
Wanya za na mwe
Akwa maka mani kolobia Akwa maka mani kolobia